Sanibona nginibingelela nibingelela uThoza nokamhlongo. Namhlanje sizenthulela izibuhlungu indlela esimanga. Umkakha kwezokusakaza unomethuli izinhlelo kuma bona kude uBob Mabena akasekho emhlabeni. Udlala emhlabeni nje unamashumi amahlanu nanye. Kanti ke lokhu kuqinisekiswe yiPower FM. Mabena ke uzakhele igama ne kuye kakhulu kwezokusakaza kakhulu kwiMetro FM nakwiKhaya FM. Mabena udlula emhlabeni nje usana kipa i-album neyingoma ezishumi nambili. Ngokukhulu ukuzithoba sithi dudu kwabomndeni abalala ngenxeba uNkulunkulu abasingathe njalo. Uma ukuthi ubungamazi Mabena noma mhlawumbe uyayikhumbula esakaza kwiPower FM, ngizocela ukuthi uhlale kancane masubheka nasi ividiyo. Ngicela ukuthi usubscribe uma uqeda ekugcineni ulike isizwe.
7 on Power 98.7. Welcome to the Thursday edition of Power Breakfast on Power 98.7. Now we're talking. I don't know about you guys. I grew up under a strong Mupedi woman.
Yeah.
You know, when it was time to put her foot down,
yeah,
I get trampled. I don't know about growing up in a Zulu household, man.
Oh yeah.
Mara.
Yeah,
yeah. When you get told, come on to nyaka holas takosaka. That's what Trump is going to do. He's acquitted and it's like, oh really? That, you
yeah,
too?
Yeah, my mother's like that.
Same feeling.
What about you to be?